Ndikulandireni chigawo cha kumazulu pa Rimpopo FM. This is Comrade Ntanyo on Rimpopo FM. Siti kugona timasaka-saka, ndikufufuza-fufuza, ndikuunguza-unguza kuti amalawi muziwe zona zake zenizeni. Komanso maka department ija ya polisi ya security imene imatumiza anthu mmadera osiyana-siyana kuti kasakeni kakufufuzeni chachitika ndi chani. Ndeti kuziwa kunena kuti chifukwa chonena kuti polisi yathu ndi yogudwa, ili mmanja mwachakwera. Lero amalawi ife tufuna tikuziwiseni madzulo ano kunena kuti kodi mkumanowu kunali ndani, chifukwa kunali mkumano umene unaliko, zimene zachitika lero kunali mkumano, nde kunali gulu la anthu. Mene timabwera ndi nkhanga zaona, tinapita kukathamanga-thamanga pa ground, nde takapeza gulu la anthu limene linakakumana ndikumakakambirana za chiwembu chimene chinachitika lero. Mungakhulupirire kunena kuti anthu aja amene amazitenga kunena kuti iwo ndi a DPP anali nawo mu chiwembu chimenechi. Rimpopo FM, ndi Comrade Ntanyiwa. Ndizomvesa chisoni kunena kuti ku meeting imene inali ku State House kumene amakambirana za chipongwe chimene chachitika lero, anthu aja amazitchula kuti iwo nda DPP anali komweko. Ndizomvesa chisoni malipoti amene talandira kuchoka ku State House, ndizomvesa chisoni kunena kuti aja mmati a Nicholas Dausi ndamene anakonza chiwembu chimenechi. Akondwa nina nkhumwa anali mgulu lokonza chiwembu chimenechi. A Joyce Chisulo anali mkati mokonza chiwembu chimenechi. This is Comrade Ntanyiwa on Rimpopo FM. Inu a polisi sikutiso mutuuze zonena kuti yayi, maina amene tikuatchula panowa ndi anthu amene anali pa meeting yokonza chiwembu chimenechi, ndipo anthuwo akuchidziwa, ndipo mkati mwa mtima mwawo akudziwaso kuti Comrade Ntanyiwa akunena zoona. Koma iye iwamva kwa ndani, wamuuza ndi kwa ndani? Nde ndikufuna ndipereke ndandanda wa maina wa anthu amene anali ku meeting ku State House. Kamanena kuti ku State House iko ife timakhala komweko kunavunda anthu mmalesa. Amalawi, ndizomvesa chisoni kunena kuti ku meeting imene anali nayo anthu wa dzulo madzulo munali a Dausi, a Nicholas Dausi, ndipo mu meeting imene munali a Nkaka, munali a Richard Chimwendo, munali akondwani na nkhumwa a Grideza Jeffrey, munali a Mark Botomani, munali aule muchilapondo amene wandi MP wa kusalima, ndipo munali a Ephraim Chifunde, munali a Dala Kadula, ndipo munali a Dev Malamula, munali a Sosten Gwengwe, komanso kunali a Eric Pakamisa. Anthu amene wawa Malawi wanga kupita kuti antu amene wanda amene apanga chipongwe chose chija meeting imene inali kumeneko munala antu amene wawa
koma antu amene anakagwira ntchito
Devi Malamula nda amene wakhapa nzimayi amene ali ku Central Hospital ndikuti Devi Malamula ndimafuna ndipempe inu akubanja t-shirt imene anavala mbale wanuyo imene ili ndi magaziyo tatitengerane muisiye mu plastic paper muisunge mupeze nambala yari Mpopo FM mutiimbire tikufuna t-shirt imeneyo tipite nayo ku Mozambique ino ndi nthawi yonena kuti anthuwa aziwike ngati munthu isanali Devi Malamula zioneka ndeti mafuna t-shirt imeneyo muike mplastic paper mutiimbire pari Mpopo FM mukatiimbira kubwera munthu azatenga t-shirt imeneyoyo kuti apite nayo ku Mozambique taimbiridwa telefoni kunena kuti munthu akuifuna t-shirt imeneyo imene ili ndi magaziyo magaziyo tikufuna asaume magaziyo akamauma onse amene apanga chipongwe chimenechi amalawi mumva ku Malawi Congress Party kunena kuti auje na apita uthenga umene talandira pari Mpopo FM ndionena kuti t-shirt imene anavala mai amene wakhapidwayo khandi chitenje khandi blouse tatengani mutimve inuyo akubanja kwa munthuyi muike mu plastic olo amala Congress Party abwera kupaseni mamiliyoni antundu wanji musalandire muimbe telefoni mupeze telefoni yakuri Mpopo FM muimbe telefoni yakuri Mpopo FM t-shirt iyo mutiuze kuti mwaisumbuli muli kuti tituma anthu kumeneko abwera azaitenge ikufunika ku Mozambique within 24 hours anthu onse amene anali pa mkumano wokambirana za chipongwe chimenechi tikufuna mawa mulilongwe mkucha mulilongwe ayambe kuendaenda tufuna anthu adziwe nanga sikiwo adalira zikwanje nde ife tigwirise ntchito mitengo imene makolo anatipasa kuti zikavuta pangani chonchi chonde akubanja inunso amene mwamva audioyi afikire nakubanja thamangani ku Central Hospital mukatenge zovala zimenezo muziike mujumbo mukazika mujumbo pezani nambala yakuli Mpopo FM zikufunika zimenezo alipo amene akuzifuna ngati achimwendo akukana kuti siwo ndetimvera pamenepo tizuwire pamenepo ngati mkaka iwo sanali ku meeting ipo tizuwire panopa ndetigwirisa ntchito okhwima aonese kuti kodi amene wakhwima zenizeni ndi ndani ri Mpopo FM tikuti uthenga umene wachipeza chigawo cha kumazulo kuno ndionena kuti tatengani chovala cha munthu amene wakhapidwayo muike mujumbo akuimbireni kuli Mpopo inuyo takupasani nambala yathu ali Mpopo mutiimbire ife tikatenga tokha zinthuzo sifeto ali Mpopo tikupanga koma anthu okonda zina la ziko lawo akufuna apereke chisanzo kuti zimenezi muziko la Malawi zithe kampeni ikubwerayi ikhale ya mtendere kodi mwamva alai kodi kwa gwachani system ya ku custom and excise ku custom system yonse yaisokoneza ndicholinga chonena kuti aboma akufuna abe ndrama moti mawa ndi mkucha muona ma newspaper akuyankhulaso za ku custom and excise kumeneku system aisokoneza akufuna abeso ndrama za boma this is comrade Ntanyiwa pari Mpopo FM Thank you.
Nkutheka mwangu tipeza kumene. Nkutheka mwangu tipeza kumene. Nkhani ndionena kuti ankaka achimwendo a Nicholas Dausi akondwani na nkhuma a Gredeza Jeffrey a Mark Bottomani aule muchira pondwa a Ephraim Chivunde a Dala Kadula a Devi Malamula a Sosten Gwengwe a Eric Pakamisa anthu amene wandamene anali meeting yopanga chipongwe chimene chachitika chigawo cha Masana kumbowe zimene zachitika kulilongwe nkhani yomvesa chisoni kwambiri. This is Comrade Ntanyiwa par Mpopo FM. Zambiri zikubwera chifukwa anthuwa apitaso ku meeting kokakambirana komanso Rimpopo iliso meeting momwemo Rimpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa abakiri muluzi tawapasani anthuwa malangizo.
Malangizo anga kwa Malawi lero njakuti please don't destroy this country because of politics. Tisaunonge ziko lapi chifukwa cha ndale iya. This is the only Malawi we have. Ndiye mufune kuononge ziko lino chifukwa cha ndale. Inu mukudziwa kuti dziko lino linali dakalipo emsipisa na bwere dziko dakalipo linali lilipo UDF dziko linali dakalipo DPP PP ndiye lero chifukwa chakuti mulima tipate muno tufune tionoke dziko lino zoona tisaononge chipa makamaka mkhalidwe kogwirizana pakati pathu pamene timanena kuti tikaona anthu akumpoto ndabale wathu anthu achigawo chapakati ndabale wathu kuno kumwera ndabale wathu tonsefe ndamodzi tikapanda kugwirizana chitukoko chikhalapo ine nthauzeni madandaula kuti kodi ndade zikupita koti. After all, this is the only country we have as a country. Democracy bene tiri na yoyi. Sina nepo pena pali ponsu uli democracy akutiti zinyozane.
Anthu nonse amene mukuchokera ku Mangochi, amene mwaimba ma telefoni pa Limpopo FM. Kunena kuti MCP sabwere ku Mangochi. Ndofuna ndikupempheni. Kunena kuti osabwezera choipa. Osabwezera choipa. Anthu nonse amene mwaimba ma telefoni. Kunena kuti pa 8 tukukaononga zomba chonde. Chonde. Musakaononge zomba koma katetezeni. Aboni kalindo ndikupempha ma business nonse kuzomba pa 8 amene akufunira business yake zabwino kuli bwino musaza tsegule tisalole satana kuti akatenge gawo amalawi nonse amene makonda aboni kalindo nyamukani mukakhale nawo aboni kalindo ndikudziwa amalawi muli ndi mkwiyo wochuluka chifukwa cha zimene zachitika kulilongwe anthu akusalima aimba matelefoni anthu akudowa aimba matelefoni anthu akunkhotakota aimba matelefoni anthu akumchinji aimba matelefoni kunena kuti zimene zikuchitika sakusangalasidwa nazo zikulephereka bwanji president wa dziko la Malawi ndikuyankhula ku mtundu wa Malawi ndikuchita kondemu zimene zikuchitikazi. Rimpopo FM chigawo cha kumadzulo tikufuna tinene kuti inu nonse amene mukugwirisidwa ntchito ndikumapanga zoipa ndikumapeza ndalama zisiyeni chifukwa mawa ndi mkucha mkutheka muzalephera kupanga zinthu zimene mukupangazo moyo wanu uzasokonekera. Rimpopo FM ndi comrade Ntanyiwa tikuti sitikufuna ma virusi mdziko la Malawi.
Amene asogole muchaka cha 2020 amene osazakhalanso presidential candidate muchaka cha 2025 koma amene anali running mate muchaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate muchaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisainana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ndimapempha kuti ngati ena akuona kuti izi ndizofunika kusintha kukambiranako kukwena kuti kuchitike monga mene tinakambirana nthamene timapanga mgwirizano lero ndizochititsa manyazi zomvesa chisoni zokhumudwitsa kuti tufuna tiyambe kutukwanizana kunyozana ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba
ndezogendana ndi zimene a president zayambazi. This is comrade Ntanyo on Rimpopo FM. Nkhani ndiyonena kuti tikufuna tu ife mtendere mdziko lathu a Lazarus Chakwera mukupemphedwa kumuyankhulepo pa zimene zikuchitika mdziko la Malawi. This is comrade Ntanyo on Rimpopo FM chigawo cha kumazulo tikumaneso mawa pamene tibwereso ndi nkhanga zaona za kumalombe nkhanga zaona za kumakanjira nkhanga zaona za ku state house. This is comrade Ntanyo. Pempho langa lipite kwa inu a DPP. Mukumauzidwa koma mukumaona ngati anthu akufuna kukupemphani makobiri. Makobiriwo tasungani ndi anu. Koma ife tikamakuimbirani matelefoni timafuna tikuchenjezeni. Timafuna tikuuzeni zimene zikuchitika. Koma mmakhala kuti simalabadira zimene timanena. Siku lina tizakhala pee. Ndeti zabwera ndikuzakuuzani zinthu zitachitika pali maplano ochuluka amene mukufuna muchitiridwe ma MP a DPP azisogoleri a DPP kodi ife tikazisiya ndikuzisunga tikupanga bwino pamaso pa Mulungu sitikupanga bwino tufuna tikupempheni tikamabwera nkukuuzani zinthu zigwiriseni ntchito. Sitimabwera kuti tikupempheni chuma chanu. Ife timanena nthawi zonse kunena kuti zimene amatipasa Mulungu timakhutisidwa nazo. Kuli bwino kufa mphawi kusiyana ndi kufa uli olemera koma zochitika zake zisali zabwino bwino.
Tagonjesa wino tisa zindikira wino patsogolo. Mene mara mwela atafika kwao. Tagonjesa wino tisa zindikira wino patsogolo. Mene mara mwela